Yo, Eradin Sankao. Meda wase wanya kwan anya se obesan tie. O Kadama first partner. Se wa Eradin wa dom na se obetie second partner Yakopo Israel. Tie, Kadama wo fie wo brɛ. Ini ya wa ya bawa a wo kwantu ma wo brɛ. Asemba akopɛ na mepɛsa meka kyerɛ. Na me se Eradin nam asemwe so bemwa ye nkunimdifo. Oba okan according to 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6 no. Oba no no woni bibi di ono ankasa woni dan koye akwa every se koma ba ni krom no wonzo sisa na wababaye afna obaye akwa because of ahokire bia na wom e bia beka se wodi media na menni ahokire bia mu adentia menso beka se mabaye akwa ampa na bisa ho se na wabra bo na obono na se fata urade ana urade wo kwan obefa so atwe waso urade wo kwan obefa so ama watie na asem se woni mse wo ba bra bo bia ensem fata upon and which are woman yina. One year while drinks so best such that my wife went number one in our answer rather be proud. A beso who said, Abra Bobby and our banan some fatano, some free one. O be a no one be di, a one a japa dear, a rather catching his uncle ya aqua, uncle yafna, uncle ya ho ho, a will be my so. One poor radia sem o two an among, 7 good years or some burning cheek, minia dofo. What two an among, whom is an among or what to know. Your life wa brabo eni ho kwans eye sana na tie se kan na wo wunchi na yehunu se na ye kromfo yehunu so ye dwamanfo yehunu se na de won pebra bi aba samre ya wo tie ase samre ya wa be ye ho wo bi man so no suane ma bebre wo fa sa chan no we hunu se this is the right timer etwa se mama brabo fata kristo esa esa this is the right timer me mama brabo se nkrumdifo se once some few akwan money so a obeye adwuma more than sir 2 years contract na wo mu no obeye adwuma over contract enso still na wabra bon sign e ba ne sign na oba warefo obedu akwantu obedan dwuma mo obedwa na ba ne sign abrante obe akwantu mu wama ntro na ayo ndadane nkontompo na ayo hwe ba suban bia wo mu oba hwe suban bia wo mu na ofrisa arade ontwe aso betwe maso ana hwe yie na sesa fi akwan mo ne so na urade anyam bre e ma urade na na bufu sie di enchro efisa ona bufu sie ne nsam hwe eyehu wontumi ngina no hwe na sesa you need to repent you need repentance now wunhia mampa ibo tentim bia na mu wunhia ma adwen sakira bible se odibonye ni niwo enye ne fe se na adwen sakira uwu ena he na wo ko ewo mse wo ye kadama wo fie wo ye adwuma bra wo bre se ufa mu wu a he na wo ko hwe Oba de no ni obo no hwehwe no na gyan na bodde na awabo no se wo hwehwe na wani edi na bodde na chi no nemu ne twese wo hwehwe ne ye oba de na nkasa pre na hwehwe no no be ma wanya ho de be ma wanya nkwa mfie mienu no nso no I tell you say one and terade asemu a na one urade itu na ma wa obeye nhira you will be more than blessed urade israel urade ntina nim chiro kadama mansu e ma ni arwe ho bebre urade nim butai nti o de ba Biserade say rade what is my purpose over here me yisika fima botai bem panti rade o de me bai me botai ni se me pesika nemu mo rade wonso obotai ade me ba ha ne sen obi hunu ne botai if we say na mfie nson kondananim mfie nson ne man be kwa hun yehia mu wonso obotai rade ma ba ha ne sen dwen ho biserade ne rade obetio medini amas ba ko penyango bo Israel onze ni mu njiro e wo Yesu Kristo di mu jeme so amen.